Lweni igama lami ndingusilungile Joseph ndifunda eXhorha ndikwilali yaseQunu apho utata uMandela wazalelwa khona ndingwakusakhela mna thina sililutsha siwaxabisile kakhulu amasiko siyazithanda futhi sizihloniphile nezinyanya zethu njengoba utata omkhulu bethu notata bethu sikhula bewathanda kakhulu amasiko bewaxabisile nezinyanya zawo asifuni nathi ukulahlekelwa ngawo sifuna ukubamba imvelaphi yethu ibheke phambili
abantu balapha kusakhela bakholelwa esikweni naseQunu bakholelwa esikweni bambomba umuntu yagulu bamsegqirheni egqirheni bamchuphe bamseqhweleni okwesine bamthathe bamngenise ebuhlathi bamqhela ibhokhwe kunjalo kulo mhlaba sikhole esixhoseni kakhulu imbanga aba ndikhole esixhoseni into yoba isixhosa ndazalelwa kuso ekuveleni kwam yayingekho kakhulu abantu abangamagqobhoka engabantu bamaxhosa ndakholelwa kuso ke umntu ozawubala igqirha akazonyuli ukhonjwa ngabantu abaphantsi abaziindidi ke abantu baphantsi abanye ngabasehlathini abanye ngabasemlanjeni abanye ngabasentabeni konyulwa ngabo bantu
Camagweni ubizo lobugqirha lenzeka ngendlela ngendlela mna ke ndabizwa ngosifo sombilini nokubona imibono ndathi ke ukugqibela ngenye imini ndisemlanjeni ndathi xa ndikhamanzi yatshona iemera kulapho ke kwathiwa ndibiziwe kuba emva koko zange phe ndiyazi uba kwenzeka ntoni ndibona izilwanyana nezilo ndasiwe egqirheni lathi ke hayi mandiphehlelelwe xa ndiphehlele ndaphehlelwa ke ndede ndayogqitywa ngenxa yemibono yam kodwa ke into eyenzekayo ke ngoku njengoba sendabala igqirha elaphumelelayo ndincedisa nangabantwana bam ozilungile nobuhle bezama ukuba sinyange apha kuba loku kukho amageza kukho abantu abaze ngokugula amahlaba kukho abantu bomsholoko baye bandincedise ke kulaa nto yoba sibaphekele sibakhandele cama
njengoba ke thina ke sikhula emasikweni sikhulela emizini yesixhosa thina sikhula ekhaya kumhlophe ingabantu abamhlophe futhi ke njengoba ingabantu abamhlophe abasikhethi singabantwana bayasifundisa sonke ukwenzela into yokubana njengoba behamba bakwazi into yobana xa kufika umntu engaphilanga bengekho beseluhambeni sibaxelele sithi sobaxelela athi umntu uthatha kwezaa nto bendikufundisa kuze uthathe ethile nethile uyidibanise udibanisa kwakho unike umntu asele ukwenzela uba umntu angade atshabe bengekho kungabengancedwanga futhi ke bayakwazi ubana kuyagcwala apha ngabantu ababafundisayo abantu abafikayo abangamathwasa nabazonyangwa futhi bayabafundisa kakhulu kakhulu kwabathwasayo
ndizakuqaba la mafutha okokuqala xa ndiphehlelela abakhwetha ndinabakhwetha abanintsi ndiyabafundisa bonke kodwa xa kufuneka ke ngoku eyo kwenza umsebenzi okanye asiwe emlanjeni okanye engetheni okanye elagcwebeni uhamba eyedwa nabantu bakokwabo ndimsa eyedwa ndiyamkhetha kwabanye ndimse ndimenzele umsebenzi yedwa abenzelwa bonke ngexesha elinye ubuye phayana umfundise ke ngoku ukuxilonga ukudibanisa amayeza nokokuba uzokwazi na uphuma ahamba yonyanga umntu xa kuthiwa uyagula ndiyakwazi ubathuma camakho
masicamakushen ndingumkhwetha kamama umamncoshe ongene ekunyangweni ngo-2009 ndiye ngephupha kumamncoshe wandingenisa ke ephehlweni wayondenzela ibhokhwe ke xa sukube wenzelwe ibhokhwe ungumntu ongena ephehlweni ngokokuthiwa igama lakho ungumkhwetha uyaphuma kwisteji sobukhwetha ungene kwisteji sobunoluxa xa ungunoluxa ungumntu ngumncedisi ongusekela gqirha obekunyangile ndiye ke ndangena ke ndangumntu oncedisa yena kwingxilongo nakubantu abafikayo abaze ngokokunyangwa ndimncedise embokodweni ndikhande ndinikeze abantu abamayeza ndixilonge ndifumane imali ndiyinikeze umphathi wam njengomntu osephantsi komntu ongumphathi. Ndisuke ecaweni ukuya kwami ekuphehlelelweni ngokwasebugqirheni. Bendingumntu ebengucawe futhi ke phaya ecaweni besele ndingumsebenzi wabantu. Bendisebenza abantu ngokubabhafa, ndibahlola ngokwasebhayibhileni, ndiqhubeka nazo zonke ke izinto ezenziwayo phakathi kwebandla lasenkonzweni. Kodwa ngenxa yesihlwele esithe sakhula kum sayigquma ingilosi yasenkonzweni, ndabonakala ndizuzwa sisihlwe, ndasebenza ngobuhlwe. Andiziva ke ngoku ndibona ndingaphinde ndiphindele enkonzweni njengoba ndizibona ngoba kulapho ndiye ndafumana amandla angaphezu kokokuba bendipha enkonzweni. And njengoba ndindim andiziboni ndinokwazi umitsa ezi zinto. Ndizibona ndingumntu onobamba kweli cala ndikulo ngoku. Abanye ke abantu njengoba sikweli bandla sikulo ke ngoku lale nkolo yakwantu bayakwazi okokuba ezi zinto baziquke. Njengam ke mna ke andikwazi ukuzibamba zombini ezi zinto.
Igqirha ngumntu osebenzisa amayeza ukuphilisa abantu. Ngumntu owenza izinto kukhanye kube mhlophe amacamagu namayeza okuphilisa. Kukho abantu ke abasebenzisa amalungu abantu kuthiwa bawasebenzise kunyangeni. Ayingomagqirha lawo, ayingomaxhwele. Singababiza ngoba ngabantu abangcolileyo abo zii-magics. Ayiyonto yasemagqirheni leyo. Igqirha lisebenzisa iinto ezisulungekileyo, liyanyanga liphilise kwaye igqirha lokonyani alisebenzi ebusuku ngaphambi aliyobethelela. Thina amagqirha esiXhosa sonke nothi mna ndodwa asisebenzisi mathambo, sisebenzisa umoya kuphela nendlela ke siboniswa ngayo ezohlukeneyo ngoba omnye uyaxelelwa, omnye uyabona ngalaa mzuzu, omnye kuvela nje imibono ethile. Asisebenzisa ithambo, sixilonga nje ngomoya. Thina ngezinye iintlanga ke sisebenzisa amathambo. Njengoba ndisebenza ngezinyanya, xa kufike umntu egula okanye ndizawumxilonga ndibuza iziduko zakhe andixelele, nditsho ndisebenzisa isinyanya sakhe nesam, ndibize ezakhe nezam ndithi mazidibane zindixelele uba kwenzeka ntoni kuye. Naxa ndimnyanga ngeyeza unqule zakhe ndinqule zam sizidibanise camaku.
Bendigula ndiqaqanjelwa ngumlenze ndinebekelo. Ndiyile kwagqirha khange uncedakale, ndizamile ukuthandaza kuba ndingumntu wecawe khange ndincedakale. Kuye kwavela amacebiso oba mandize apha, ndizile nalapha ndafika ndasebenzisa amayeza alapha kuba ndikholelwa nakwizinyanya nasemayezeni. Ndatyiswa amayeza, ndasetyenziswa amayeza ndazibona ndirayithi. Apha ndiye ndabona nezinye izinto zokuba akunyangwa le ngxaki bendinayo mna qha nabanye abantu. Umzekelo, ndifike kukho abantu abangamageza apha abasuke babaleke, nabo ndiye ndabona bephuma benomahluko bephilile apha ngenxa yamayeza esintu. Ndiyakholelwa kakhulu esintwini ngoba nam ndiphile apha.
Umxhentso nomombelo yenye yendlela esibiza ngayo izinyanya thina bakwaXhosa. Xa nisombela libiza izinyanya, kukwiingoma esizazi uba yayizezookhokho nootatomkhulu esibabiza ngazo. Ukumxhentso ke ngoku wasesintwini iingoma ezinkulu ekuthiwa ngumhala, ziingoma zokwenza amasiko esithethe nesiXhosa. Apha esigqirheni kukho ingoma oyazi into yokuba le ngoma ndandiyiphuphile wawuxelelwe into yoba uzuthi xa usenza into ethile. Umzekelo, mna xa ndibethela umkhwetha ibhekile ndinengoma yam eyaziwayo uba ndibetha ngayo ibhekile, ndibiza izinyanya zasekhaya ngayo. Ndinendlela endixhenza ngazo ezahlukileyo kuba ndibize isinyanya esithile nesithile camako.
Ixhwele negqirha netola abantu abaphilisayo babo bephilisa ke ngokuhlukeneyo. Igqirha liqeshwe sisihlwele zakokwalo, itola liphiwe sisihlwele zakokwalo, kodwa ke lona ke zange linyangwa. Igqirha liyahamba lona loo nyangwa lelinye igqirha. libuyeke ngolisebenze umsebenzi wakho kwalo wengqesho. Iqheleke lona kumuntu olifundile yeso. Afike ekhayeni ke ngoku aphilise. Anyange into ayixelelwe ufike umuntu esithi ndinale ngxaki. Utsho ke ngoku wena sithathe kulamayeza wethu. Usike sikhande okanye bafunaka ndimkhumisele impepho, tsho ndilight impepho le ndimkhumisele. Omnye kulamayeza asiwakhayo, asiwakhi ndaweni. Ndiyaphuma okanye amanye ndawakhe edikeni, amanye ndawakhe alice uba amayeza kabe ndawonye. Elinye ndolukha phezu kwasexhorha, elinye ndiwakhe emqanduli. Ndiwaqokelele abe ndawonye, abe khona ke amayeza ekufuneka ndiwatyalile apha. Yenze uba xa kufika umntu kukho into endixakule special ndiye kuwo atyalwa apha ezigadini.
Ebugqirheni ke apho ke mna ndikhoyo ndiligqirha uMamncotshe. Siyawabona amanye amayeza ulele. Kuthiwe vuka uye endaweni ethile uyokha amayeza. Njengangoku ndikwihlathi lakumomane kumhlaba wasesakhela empunzane. Lihlathi ke into eba kuthiwe ngumomane ke lihlathi kwabhubhela ukhokho wokhokho wokhokho waMamncotshe. Kwathiwa ke kwamomane sikha khona ke amanye amayeza. Amanye ke angabikho apha sikufuneka uyowakha kwenye indawo oye wakhonjwa kuyo. Uyuthi xa ulele kufuneka uyokomba iyeza. Funeka uvuke ekuseni uba uliphuphe ebusuku. Uvuke uhambe ngelo xesha uhambe uyokomba iyeza. Utshule ixelele uba hambi eli yeza uzawulelesisu. Njengangoku uba ndizohamba ngomso ndiye emsukweni ndiyophehlelela umkhwetha ndiyokwenza imvuma kufa. Ubulawo okanye izilawo ndizikhapha ehlathini. Isilawu ke sisosebenza kulaa ndawo ndikunza uya kuyo. Isilawu liyeza enza fe ndisebenzise ndiqube nelapha ndizolikha apha ke ngoku.
Ndikulomzi wasemazizini ngokwenza umsebenzi wemvuma kufa wentombazana yalapha. Ndihamba negqirha lam uMamncotshe uNdala uMomane. Sizonyanga intombazana yalapha nentsimbi emhlophe. Sicela ke ngokwamanyange ngobukho bethu apha agobe amahlaba phakathi kwamntana ukuze kudede umnyama kuvele ukukhanya camakweni.
Sifikile ke ngokwekhaya basilungiselela ukuyowisa ibhokhwe. Singene endlini ke ngosombela bangena abantu balapha kuqala bacacise uba yintoni yale nto sizoyenza apha. Emva koko ke ngoku kuzongena thina amagqirha njengemingcabi siyondlaliwe kwangena amagqirha. Umagqirha kawona ke into azoyenza azawuthatha umguli ambeke apha esitikini abe athathe ibhekile yeyeza isithethi kuthi ke sisilawo eliyeza okanye bubulawo. Sigale ubulawo ebhekileni sibethe. Umntu aqala abethe ke phaya kwela kuyeza ulishukumisa sicenge izihlwele iba ngumntu walapho ngutata lo uyintlabi. Isuke ke ngoku ibethwe lebhekile eyiphehla phofu lomntu iye kweli gqirha lengumamiya ndibe ngokugqibela mna. Izizathu ke siyithethe lebhele siyisentloko kumguli. Xa siyisentloko ngosenza into yoba kume ubuchopho bakhe ngoba xa ugula ugulele ntsimbi ubuchopho bakho ingqondo yakho ayimila izinzi. Sikathi sibeke ngolaa bhekile ntloko sizinzisa ingqondo yakho sikutyise igwebu.
Oyibulali mbhabalayi nja ziyayigongoda.
Imvuma kufa lilona nqanaba lokuqala ngoba sisiseko sasebugqirheni. Umntu uqalwa ngemvuma kufa. Le ndivuma kufa ke xa ugula kuthiwa ugule intsimbi emhlophe wakwenzela imvuma kufa funeka esasigula ubunaso bubuchama funeka uyeke. Ithi ke ola nto ubuke waqhubekeka kwathiwa njengoba ebenale ngxaki uMamncotshe uthi asawutya imvuma kufa kaphila ithethi ukuthi ubungathwasi kwasekuqaleni ikhona nje ingxaki ubunayo. Ibalulekile ke loo kakhulu imvuma kufa emntwini. Found so alikho igqirha elitsiba kwimvuma kufa yeyokuqala imvuma kufa. Ubugqirha bobalulekile esizweni sonke nasenkolweni ngoba okokuqala igqirha imboni. Okwesibini igqirha into enceda abantu xa umntu egula funeka kuyiwe egqirheni ngumsombululi weengxaki.
Namhlanje ke emva kwemini sizawisa incamazana. Phambi ba ke siwise incamazana siye siqale simbethele ibhekile umgodi. Emva kwakho ngoku bese siyincamazaneni. Incamazana ke ibhokwe. Into ebangela uba sisebenzise ibhokwe xa sobe sinyanga umntu sinenkolo bana ibhokwe yiyo ephilisa umntu. Ngokukhala kwebhokwe amahlaba phakathi emzimbeni womntana ogulayo nomntu ogulayo. Sibhiliva ukuba sakhala isikhalo sebhokwe amahlaba yagoba.
Siphuma ke ngosibheka kuhlaba incamazana ibhokwe. Incamazana ke siyihlabela ebuhlanti. Kukhokela inhlaba ixele ibiyaphuma ulandele umgodi. Thina ke kweli lami iphehlo ibhokwe qala siyiselise umqombothi, siyiselise ubulawo. Senza into yoba ke ngoku le bhokwe ivumele isiko. Umntu apha esiXhoseni xa egulela intsimbi emhlophe usekezwa ngebhokwe emhlophe qhwa engenanebala. Noba uyindoda noba ungumfazi kodwa yinkaba ebhokwe emhlophe. Xa sifika phe kwihlamvu ke kweminye imizimithathi kweminye iziyiminqumo apha ke bekhona umthathi kwihlamvu ke ngoku ilaliswe kwibhokwe ingqengqiswe ibhokwe ijonge esangweni iye intlabi nomkhonto ifike iyilingise ikhalo. Asiyihlabi ibhokwe siyayilingisa itshoye isikhalo kuthiwe camagu livumile icamagu. Emva koko ngoku ukhala kwayo sithi camagu sonke kukhutshwe ke ngoku into ekuthiwa ngumshwamo. Sisiphika ke laa nto ikhutshwa apha kushwanywa kwicala lasekunene. Umshwamo asugalele ityiwa uye kweminye imicimbi ugalele inyongo kuba kufunekanga laa nyama xa uyitya ibe mnandi kuwe ifane nokunye ukutya ngoba iliyeza kuwe. Yiyo ndingagalelwa ityiwa yiyo le nto endaweni elindivele ifakwa inyongo ikrakre kwezinye amasiko. Kwamanye amasiko wethu esiXhosa igalwa inyongo kwamanye enjengeli ayigalwa kwanyongo funeka ingabi natyiwa. Ma ungena ephehlweni uzawuqala uba ngumkhwetha unento ovalwa kuzo uba ungaziki imbotyi ubisi izibindi zonke zempahla intloko amangqina unobangela ziyavala kwimibono ofuneka uyibonile ungaboni ungaphuphi ungabi namibono uthi ke ngoxasele uligqirha uzike kodwa uke ungaziki kuba mhlawumbi iminyanya yakho izihlwele zakho zingavumi ubuzike ezo zinto. Into ebangubani ibone simcheba apha ebuhlanti ngokwasesixhoseni inkwenkwe xa ingena esuthwini ingena ekolukeni iyachetywa ke ngonathi apha ebuguleni eleke usenzelwa isiko lasesintwini sele uthomba sele usoluka sele ke usike imvuma kufa uyachetywa. Yiyo le noba simcheba simcheba ngeblade funeka abe nenkqayi kukhula inwele ezintsha kuye ngoba ungela kubomi obutsha yinkolelo yasesixhoseni ke le.
Emveni koba sishwamile ke phaa ebuhlanti njengba yonke le nto siyenzela ebuhlanti siye simnxibise ke intsimbi le ayiguleleyo phaa ebuhlanti simnxibise neenqwambo. Iinqwambo ke zezi mfele zale bhokhwe beyixhelelwe uzinxiba ke apha kuye.
Uxilonge uvumise unyanga abantu baphile njengamagqirha walapha ekhaya camagu yiyo leke intambo.
Njengba ndibona ke into yoba kuvuthelwe inyongo yabotshwa yafakwa entsimbini yakhe eyasentloko intsimbini emigxathi efakwe ibhokwe. Njengba ndibona into yokokuba ke usikelwe iingqwambo simsikele into yokuthiwa ziingqwambo iimfela zazinxiba emanqineni ezandleni eziphangeni. Laa nyongo ke nje ibekwe phezulu. Okokuqala liphawu loba uyityileni ibhokwe ungunoncamazana. Okwesibini laa nyongo izawuhlala kulaa ntloko kulaa ntsimbi yalaa ntloko kuba silungise ingqondo kuba umntu ogula ngentsimbi emhlophe uyakuthanda uba neengxaki yokuphazamiseka engqondweni sinyanga yona loo nto ingaphinde yenzeke camagu.
Simnike ke ngoku nomnamatho umntana umnamatho ke ngumkhonto. Ngokwenza kanjalo ke sifuna into yobana akwazi uba bonakala into yobana uyityile ibhokhwe ngoba simnxibisa ezangqwambo.
Sikufake ngawo okanye
umkhonto ke ayonto yohlaba yonto yolwa lo mkhonto ngumkhonto wogula apho azawuthi nobudibene yezi sithubeni okwazi ukomba ngalo. ugqiba kwethu umnxibe sakhe impa into zakhe phaa ebuhlanti siye siphume siphindele endlini apho ke ngokuza kwenziwa amazwi eziyalo ligqirha lakhe negqirha negqirha lakhe nawo wonke ke amagqirha ebezile kuloo msitho wemvuma kufa axelelwe ke ngokumkhwetha loba ziintoni emele uba azitye niintoni emele uba makangazitye ziintoni efana uba makabe kuzo ziintoni angamalanga kubandakanyeka kuzo ayalo noyalo uba kufuneka abe nembeko funeka akwazi ukuthobela amagqirha amphetheyo
masifike ke ngoendlini siyobeka umguli nebhokhwe yakhe entla sitsho sithobe into yokuthiwa libhilo khona ishiti elimhlophe liphaa entla elaa shiti sithi libhilo xa silibiza siye silithobe ke laa shiti kuba sifuna angabonakali ebantwini njengbani simgquma nangosihlasinyuko wombetha ingubo ekuthiwa ingcawe uzigquma ngayo camako
masicamakusheni ke namhlanje ke lusuku lokugqibela lalo msebenzi njengoba izolo besiye sasikelela laa ncamazana yovuma kufa siye sashiya umlenze loo mlenze ke siye sithi ngummiso xa siwubiza uye uphekwe ke laa mlenze namanqina neentloko wawuvuthwa ke utyiwe emveni koba utyiwe ke ummiso siye siye ezingcazeni kusetyenziswe ingcaza ngabantu bekhaya emva kwengcaza ke siye sigcinise ithambo lale ncamazana siyoligcinisa emlilweni asiye sithi siyalitshisa ngoba kaloo ngexesha liye livele ithongo elifuna uba kutshiswe ithambo siye sibize ngoba siyalicinisa ngoba kwayekwa sayeka ukuwagcina amathambo ngenxa ndibani asike abange iingxaki ezithile
uzilungile Joseph thina maXhosa sikwinkolo yakwaNtu sikholelwa kumasiko kunye nezithethe ngenjongo yokuqhaqhamshelana nomveli qhaqhe ongqamata sikholelwa kuba sifunisiye sicele futhi sibulele oko sithe sakufumana kumveli qhaqhe ongqamata ndingumqoma unyoyile usiqo unawenkweze urhuka uthole lo mthwakazi ovathile